Every time I get it, I'll begin at
30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25, 30, 25,